I kirikiri roa I te rānei, he mea whakatūwhera tētahi whare mo te hunga e pāngiāna e te mate roro. He oi ko te āhuatanga e rerekē ai tēnei whare hauora ki etahi atu, ko tētahi o ona wāhanga he Māori e ora e ngā tūroro I te mahi haka.
Nā te tākaro whutupōro e whara ai te tangata nei. I te rānei kua tūwhera ngā tatau o te whare auraki hou, o te hunga ma te hine naro.
650 people getting brain injury in New Zealand every year, some 19 a day, that's huge. And a lot of our people are affected through their sporting activities or through accidents, so large numbers of our people.
I tōna wharatanga ko te kōrero ana rata ki tana whānau, e kore ai ia e ora I tua atu I te merikara. I konei ka whai manaakitanga nā tūroro materoro ki te ako I a rātou anō, ki te kōrero, ki te hīkoi, me te whakapakari I o rātou tinana, e pākia nei e te mate para raiha. E kore hoki e mōhiotia he aha te take he teitei rawa atu te kaute o te hunga materoro ki Aotearoa, ki etahi atu whenua putanoa I te ao. E rua te kaumā whā tāngata e āhei ana tenoho ki konei, a ko tahi tūroro ki Iaruma pēnei.
We have different types of facilities here. We have a hospital type building so that we can look after people in their most dependent state, which is quite often when they've just had their brain injury.
O tētahi o nā tikana āwhina he poipoi te tūroro ki nā tikana a te Māori.
By us incorporating and bringing in the cultural issues, it supports those the workers, the social workers, whoever they are, to learn a little bit, learn a bit more about our culture, some of the do's and don'ts.
Ko te matapae ia, te kau wiki neke atu te tūroro e noho ana ki konei kia pai rāno. Rapare tāwhai, te karere.
E whakapono ana te papa atawhai kua mate te aihe rongonui o moko. Kua pai te tinana o tētahi aihe ki te mautere o matakana pātata ki Tauranga. E ai ki te papa atawhai kua rua wiki a moko e ngaro ana I te tirohanga kanohi. Me te aha ki tā ngā rangahau kua rua wiki te tinana o te aihe I matakana e takoto ana I uta. Te ahua nei I mate te aihe I te māwiwi, I te tino kaumātua rawa rānei.